Amoso uno kwe uru duto ya uwe mamuol mole ya wawa wakata kani ya sayero kamano okwe uru okwe kendo anu machunga nilungani pemalo jijo kaka uwinjo no kaka uwache no anu kaka ngeshe ila angeo kolunga ni mam mame nyinga mivido kanya chunga ya tumitido kwa wacho angeo Sheila through Emma Jalamo maini ya tina tukana angee osiep nobede momoko okanya luongo moko mose timrego te angee nuchiko iti mwondu wini moka logo okanya luwacho mose kalogo angee through Emma Jalamo maini ya tina hivi njo tukana angee abedo kode chakre 2018 wachako chamas miluongo ni merry-go-round mago odiochieng tuwakete mpesa tongi sana mama ini minyalo choko nyitindo gi mwendo watu chama gi atuko chapo bangeni gishe hila gini kachama karibu angwen gadier manya sae manogi kamakoro watu go chama mar alufaboro nyako mune no kothoni daily odiochieng kodechieng nogolo alufaboro mogoloni mwendo miangeni shahilo to ana kato shahila gisimu kagoyo simu chakro kini tok aronya kamesa jangza nshel ujalipa chama mwenye chama natako chama ago simu okomaki kane romo gimoro saboro ginusta ago simu to nyati akiane nyatine manomako to ngisa ni mama mekufa apenye mama mekufa amekufa aje apenye ati amekufa antipa mama mekufa takone amekufa tangado simu kato kapenye nini mefanyika ati mamangu wameuliwa na dadi apenye ni angado simu hadiyari manya sae na tuo tonachung mana kawa piko adaki mwabora bake town mana kawa piko takakitengela kech nyaka shele nedar jimangeni pukongeo tushela but anto nangeo nikechikano datu nangeo kwa daru mangisini mwara daru odhiyo daku kono eno ochedi lifestyle mana kawa piko mana adhinya kakashi hila achope sinu moku wangu maparo mwendo gini bede media aparo ni anema na gole nagocho na 2H nagocho njikariba deka nisogi kose gona simu poku na chopo tago simu mwendo gini bede media mangisa 2H shailoto nyathino ngisani shailoto nichuori unegi kora ring mwenda chopo na anegi wanga kana chopo na neno kata pesi chopo kana kwayo na weyo gadiyo mwanya sae shaila sebe nogele chamas to chama mimi ndo kanyiso 8,000 per day gi ana wacho adiyo mwana mwendo apodo na kode no hido kani wase choko ni shaila pesa mwa miye 360,000 wa miye ni eni kukike kode timu kodo enchama mwacho kodeli timi yonga to pesa kwa wachoko ni namas negote wana waminye kano wase miye tuwawe meka mano kwa wana akwae pesa mwono chul chama mwohoje mwohogi mwono chul chama nyaka aro ni meseji wameza kuchelewa na pesa ya watu na kuchelewa na pesa ya kuchelewa na pesa ya watu ada unesimu tokuna ngeni noto yo wadua aza chama kano wase chama na weyo chama nikatine number 7 go 7 nyaka 31 days ni wachulo pesa kite yo chama go kata kama gintia kata kagi winda gingeyo negisolo nchela ni wakore fine man 3,200 each mwando wachul go bigi mwando joge yu pesa gini tomano kongiso niya oku negisolo giduwa ugisolo nikechara manegero ga shahila and shahila nanyar order olunga manani mami awo gishahila on mandi mapenye ni kuna shida tokwela ni onge shida abena doka we tokio mwana pete kamano nendo ka Jack Babulo gocho na mungi sa nikini mishila muna wogi shahila toka gocho nendo kore na kuna shida minu likuwa nyumbani dala na ndala tofera ni onge shida na bado kawe tangiso agocho ni nakoboro ni Judy be wangode chama ka motelo nwa chama ni tangiso Judy eponge na shahila to mungi sa ni Jack ose gocho ni shahila ogocho ni Judy be mundo Judy owogi shahila adini lokocho ni shahila mumise mo shahila bokore ni onge shida koro na doka weyo niya, onge shida. On Monday, shele dogo towele zidego tieno. Atimo mos makene. Ana wacho gimani ya chunya. Sheila wa solo ne kaka nyathina jobura be no yie mo solo mo chulo go wino go kwan no di 30 days ni number 14 pesa modong go ten wacho komwa chulo ero kamano uru mane gi manyalo we u godo ana ero Sheila nyathina poda ere kamo ninde no e o mi asebedoka 4 days yaka ne Sheila ne to abiro kameleji mabedoka 4 days wan go ile mondo ane gi madwa timore ago ero kamano joka nyada amor kuom rwakowa jaduong' Odoyo ago ni ero kamano gimitimo ni chuo mang'eny ok tim to kariambo tuwena chuo mang'eny ok tim to timo because of nyithindo nyithindi mane nyuolo gi Sheila okomako karik nyathina ibema kama karik mamari to Sheila bedo mako mare but ok nwang'eyo an gima kwayou gimodoyo timo otimo gimaber ariambo ero kamano jaduong' Odoyo mane gima nyalo wacho ero kamano correct jokanyada untie jokanyada mil jokanyada umor anoka wach mang'eny chairman osetieko wach gima nyalo wacho ero mana ni Sheila inind gi kwe to jokanyada an gi kwayo osiepega anono I'm single and searching to koro kaka nyoro nabiro kanyada ka taneno nitie my boys tawacho ni yawa bejo kanyada nyalo weyo na nind ni ginene chieng o chama to gintie ha koro omiyo akwayo unia kik uweya adhi nono kamano one together kinwuoyi tineno ni nyalo to sud buta sawa sawa haleluya correct awinjo kudwaro 07 da joma dwariembo gari maduong' mara en nono abiryo ariyo abich auchiel ariyo auchiel ariyo auchiel abiryo
Sandra big machine what is a big machine
oko bana neosiepe
sawa
ingia geja wadoa jijoka nyada ana Sheila muneno nyasuba ni nyasuba neno siepe nangiyo kodigi kamano saidi manyaka sama na yudo shida nyasuba ni emano chung koda sana kayudo shida joma nokwongo nindo oda odiochieng' mokwongo ka jaoda tho ne en nyasubani gin ema ne gikwongo chopo kaka ne giadala director gidonjo oda obudho kodgi nyaka pinyoru to ne gibiro dala ma gikonya koo jaoda omiyo an bende ka nyasuba noawinjo ni nyasuba otho tawacho ne an bende we achulie gowi mane nyasuba gini otimore nane otimo na tapani nyaka nyasuba kuma intire achulo gowi ma bende negitimo na bata ne gima dang' awachi iwe uru nyasubu yogi kwe ne jodala baba kone lini apani wasebedo kawawuoyo kodiga sana kawakawa kwe oyudoga chwote batito berebere pudo wigi moro in ne in gimoro ma pod nyalo rito ni magi gi kwada ergi magi kure magi ergi koro chal mama kendo mama gi machira no buchako chal mama onge kamano anaweu kamano
thank you so much na wasalimu waombolezaji na marafiki wa Sheila hamjamboni ngoje tunaomboleza Okay. Mtaniruhusu niongee kwa Kiswahili manake Kijaluo. Hata Kikisii naweza endelea pia. Asanteni. Now. Naitwa Lizmo, director Egisa Villa. Niliitwa mama, naitwa mama yao simu, mama, mama no, I don't want. Yes, I don't want. Naitwa director Lizmo Egesa Villa. Egesa kama mjui ni club kubwa Nairobi, ambayo ina host hawa na mziki, that is why we are here. Sheila, let me talk about Sheila briefly. She was a friend of mine, a business associate, and I was a mentor to her. Before she started the business, she did the wines and spirits. She came to me and consulted na nikampa moja mbili mawaidha ya biashara. First of all, it had to be discipline and aogope madeni. Sheila, I have a lot to talk about Sheila. Sheila was a good girl to me. She was a very good friend to many. The many people that are talking about her on social media, through the chair, let me repeat that. The many people that are talking evil about Sheila through social media, that is their part. That is what they think Sheila is.